khona abanenhlanhla abahamba oyise sebekhulile kukhona abangenayo inhlanhla ukuhamba konina bese bancane nabazali babo abangobaba bahambe bese bancane kepha kukho singakubonge uNkulunkulu ngoba asenzela khona uNkulunkulu kuseyinhlelweni zikaNkulunkulu futhi ngeke uguqule ozihlelwe kaNkulunkulu ungumuntu nawe udaliwe wayizidalwa uNkulunkulu asidale safana naye nafuna ukusebenza ngaso ngawe futhi uNkulunkulu usebenza ngomuntu omncane asebenze ngomdala usebenza ngomkhulu asebenze ngongemkhulu ngisho ngokuyikhundlana asebenze ngenkosi asebenze ngabantu bavikela inkosi nenkosi asebenze ngayo ivikela abantu kukhona kuNkulunkulu ikhathi ayibonayo yena ukuthi uyababiza abakhe ngeyikhathi zakhe futhi ngekuyiphikisa ngoba but once you were born you must know you have to die uma unovalo lokuthi uyokufa ngenye ilanga inkinga phela ngoba wazalwa uma wazalwa nje you have to go one day kodwa ungakahambi ukuthi ngeke ubuke isigaba sokuyiphatha ukuthi uyiphethe kanjani impilo-ke ineyisele ineyisele akekho ngedlulanga esiseleni sakhe lowo nalowo unesisele sakhe layindlini nami nginezami iyisele nawe lapho uhlezi khona uneyisele zakho uyazazi iyisele zakho ukuthi uyigqibe kanjani yilowo nalowo uyayigqibela iyisele ngeke ugqitshelwe ngomunye umuntu